ni ni biire e location ni 2001 ko biro iko Dr. Abila and dala Dr. Abila ko akama wantiere ni and 1.5 kilometers and aina chienka umiokao ken kama inie wendo ma en kama isebire adwa kao thuolo ni mondo amba join Karoli erwako wendwa mobiro ka kotelle gi gokegone ajoin Karoli nige nyamiye kede mana nyoro okaman koro ajoine mondo warwak welo te warwako kegonea warwako Raila Amolo Odinga e piny mar Suba South jomoko kong'eyo kumosiep mekinda gi Raila noae Osiep mekinda gi Raila nochakore in 1992 kane university andia higa mokwongo diere no kane Raila ochung' MP malang'at gilarore gi Kimani Rugendo gini giliki gini Mbadi ni wane mani watelo ne students mane dhi konyo Raila nige diere no nyayo nok tugugo omiyo kane Raila dwaro jo manyalo konye the force the energy mondo donje bunge Mbadi emane otelo ne students malowa Kabete campus akanyo nyaka sani pok wawere gi Raila Amolo Odinga anadwa wacho nu ni kane timo yiero ma 1992 Raila Odinga ne en deputy director of elections mar Ford Kenya noyiero ene mano yiero joma ne chung ne yiero noyiero the late Gerald Otieno Kajwang mosiepna nyakwanja kwamba kaeto yiera bedo deputy ne wane mane wachung ne yiero Nyamuga primary school Komolo Pere imiyo ticket mar Ford Kenya omiyo wuodhni lach wuodhni bor ung'eyo kaka na kampen ne nyauchi ya kampen ne siong'o e thurwa ka koso kung'eyo tinde wiwu wilgo na kampen ne gimana nikech Raila Amolo Odinga koro bang'e ambe nyasaye ugwedha awacho ni ambe koro nguta opong' ambe koro adwaro telo koro kadwa loso kingi an babedo kingi myself nachung' kadwaro bunge Magwasi constituency in 2007 numiya koso nutuon koro kana adonjo bunge ka okatieko tam na mokwongo Raila oket assistant minister in the office of the prime minister ofise mana abedo gi title maonge ng'ama ochako bedo ke piny ka niluonga na assistant prime minister onge ng'ama ne chak ber kode an mana abedo gi title no kadoke bunge mar ariyo ka koro wan oko wan opposition Raila ochako neno ni mondo abed jakom mar party mar ODM. Sani koro asebedo jakom mar ODM higa aboro nikech noyiera tarik 21 dwe mar 11 kaka kawuono wan e dwe mar 11 ni odong exactly 2 weeks to donjo higa aboro e wang'e. Hello? Donge nyo miya minority leader? Donge nya tiyo higa abich? Koro nya wacho ni sani koro adwa dhi bedo governor mar Homa Bay County. To uwinjo? Hello? Okego ne anokona ni nyakwa jabilo wadhi kodi executive. Adhi fwadho bandera. Tambe na neno ni Raila ema chalo miya bandera. Atu kula mbadi ni ngamade miya bandera pinyi ni. Kok Raila mo yera minister. Amba iye ni mondo koro adhi abed minister. Kendo lit nani nyo kwa donjo state house. Nikech ingeyo ni anange kata minister manya dhi bet. Tarik adek dwe mara uchiel, tarik pranyo kangwen dwe mara bit, dwe mara adek, onyisa minister madhi bet. Gwenyrok moko dugo bede, uchako luonga tarik adek dwe mara uchiel, ukuna ni koro mae mana no keromo. Koro winjo, angeyo kaka jothuru wa winjo. Ang'eyo kaka jothurwa winjo. To gima dwa na nyis joluo. Ni kuma Raila osekadho kodwa. Onge ja siasa ma jaluo ka mangima kata mosetho mosekade kodwa.